imiyala ithi njengoba ngithunyiwe so nani ngiyathunywa so ngicabanga ukuthi sizohamba lana sifunde kakhulu sihambe sibuye emakhaya nasemphakathini esihlala kuyo siyokwenza umsebenzi njengabathunywa.
And it's lovely to be together with so many diverse people from different churches, different backgrounds, sharing thoughts about God, God's word, and His calling, sending us into the world.
Uthi sifunde okukhulu ukuthi mhlambe sifanele sizidobe njengamakholwa, sifanele ukuthi futhi impatho esifanele sibe nayo fanele ihluke kakhulu. Futhi ngiyabona ngimangazeka nje kakhulu ngaloko ngifunde kakhulu la kule ndawo. Abantu bakhona inkolo bayikhombisa ngezenzo hayi ngenkulumo kodwa izenzo zabo zikhuluma kakhulu.
So siyamonga kakhulu uNkulunkulu ngale ndawo isifundisa into eningi kakhulu futhi ukuthi ngathi angasipha amandla ukuthi nathi sikufundelana siqhubeke siyokwenza lapho esisuka khona.
Inhliziyo yami ithintekile kakhulu, ngiyafisa ukuthi ngezikhathi zonke ngilalele uNkulunkulu ngiqale kabusha ukumsebenzela uNkulunkulu.
Very glad. I can say to everybody, just grasp what you have here and use it.
So I really enjoy coming here and it's uplifting. Even the speakers, they are very good. They bring the good material for pastors. Really, the iron is sharpening the iron.